ubu hamaze kumenyekana uwo barishe umukenyezi Arise Ntawukagiye ndetse n'imvo z'urupfu rwe. Arise Ntawukagiye yakubitiwe ku rugo rwa Nankubade mu gihe bari bamanye mu gatondo. Nibyo nyine tugira ngo tugaruke ko muri aya makuru twabateguriye. Ndasubiye kubaramutsa no kubakaze banywanyi bacu mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose. Tubandanya kubashikiriza kuri imbonesha kure yacu ariyo yanyu ya Iwacu TV. Fyonda kuri sabone chanque se subscribe kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi z'uwa mbere ushikirwa navyo. Ukwezi kurarumanye, Arise Ntawukagiye yishwe. Ukuri kuzoboneka ryari? Kuva hatowe ikiziga cy'umukenyezi Arise Ntawukagiye mu gatondo ko kwigenekerezo rya gatanu z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka wa 2022 hafi hahoze Sodeco muri karitsiye ya cyenda zone Ngagara mu gisagara cya Bujumbura. Igipolisi cyaranditse kuri Twitter ko kigiye gukora amatohoza, ariko kuva ubwo nta matohoza yigeze akorwa, na cyane cyane kuva hatanguye kuvugwa izina rya Generali Isidore Ndihokubwayo batazira Nankubade mu byashikiye umuhisi. Abapolisi babiri bararira Nankubade bari mu munyororo mu mpimba nayo afise ico bazi kuvyabaye, babandanya guterwa ubwoba nkuko vyama kumabi avugwamo abategetsi bakomeye. Akamo gatabaza Arise Ntawukagiye. Abagenzi ba Arise Ntawukagiye baherutse audio zitatu z'umukenyezi Arise Ntawukagiye umuforoma kuri hopitale yarungitse muri groupe ya WhatsApp zabo biganye kuri Ecole Paramedicale de Gitega benshi bita Medico, aho hari kwigenekerezo rya kane z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka wa 2022 nk'isaha zitatu z'ijoro. Ubutumwa bwatanguye busaba aboba bazi nyina canke inshuti za Arise Ntawukagiye ko bomenyesha ko boja gutora uwabo kubera amerewe nabi cane. Ubutumwa bukurikira bwavuga ko Arise amerewe nabi kubera inzoga yanyoye, kandi ko yinjiye ahantu batamuzi. Yongeye ko atazi ayo Arise aba kandi atazi inshuti ziwe. Ubutumwa bwa gatatu bwavuga ko byaheze atobandanya kubaza ivya Arise yoba yari yamaze gupfa canke yarabonye ko Arise ategerezwa kwicwa. Uyu mukenyezi muri ndondeza twaramuhamagaye turamubaza aho hantu, yavuga ko abonye Arise ahariho. Impamvu yavuze ko byaheze ko Arise yari yamaze gupfa yatwishyuye ibihushanye byinshi. Yavuze ko atabonye Arise ahubwo hari abahamuhamagaye kuri telefoni, ariko muri audio yemeza ko yamubonye. Yavuze ko mu gatondo kuwa kane z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka wa 2022 yari kumwe na Arise Ntawukagiye, ariko ntatomora ivyo barimo. Yarahakanye ko atigeze avuga ngo vyaheze. Tumuhaye audio yiwe abivugamwo, yaciye atubroka uyu mukenyezi arazi vyinshi mu vyashitse uwo mugoroba. Arise Ntawukagiye yakubitiwe ku rugo rwa Nankubade mu gihe bari bamanye mu gatondo. Amasoko menshi cyane yemeza ko umuhisi Arise Ntawukagiye yakubitiwe ku rugo rwa Generale Isidore Ndihokubwayo batazira Nankubade muri karitsiye ya cyenda mu ngagara. Mu gitondo cy'uwo munsi nyene, Arise Ntahokagiye yari yasangiye icyayi na Generale Sidori Ndihokubwayo kuri restaurant Buja Coffee. Amakuru yose avuga ko Arise Ntahokagiye yakubiswe kubera yagiye aho batamuzi ni ikinyoma cyambaye ubusa. Kuva runo rubuga rushize ahabona ifoto ya Arise Ntahokagiye, abakozi ba Buja Coffee bategetswe kudahirahira ngo bacire amateko babonye Isidore Ndihokubwayo na Arise Ntahokagiye basangira icyayi mu gatondo kuwa kane z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka wa 2022. Amasoko yacu agizwe ahanini n'abapolisi bacungera abari ngaho yatumenyesheje ko na fakture y'ibyo Arise Ntahokagiye na Isidore Ndihokubwayo bafashe yarishwe n'umugwizatunga bita Ndeka Tubane akunze kuba ari ngaho, kandi ko ari nawe ubwa mbere yasavye uwahatwara ko ata mukozi yocira amate. Uko twagiye turandika inkuru zijanye n'urupfu rwa Arise Ntahokagiye, niko abakozi ba Buja Coffee bagumye baterwa ubwoba n'iperereza ry'u Burundi kugeza n'uyu munsi. Abakozi bariko bararenganywa, amakuru turiko tuyakura mu bapolisi na bamwe mu bagenderera cyane iyo restaurant bababajwe n'ibyashikiye Arise Ntahokagiye. Kubera iki hakorwa ibishoboka byose ngo Nankubade yitwe ko atari aziranye na Arise Ntahokagiye? Arise yazize iki? Niho amatohoza yose azirikiye. Intere zibiri mu ijoro ry'uwa kane ndetse n'uwa gatanu z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka wa 2022. Amasoko yacu yemeza ko mu ijoro ry'uwa kane rishyira uwa gatanu abapolisi bacunga kwa Generale Isidore Ndihokubwayo batwaye abantu babiri barembye ku gipolisi muri zone Ngagara. Abapolisi baranse kwakira izo ntere kuko babona zobapfiraho. Muri izo ntere harimo umukenyezi yambaye ubusa n'umuntu w'umugabo. Ayo masoko yacu akomeza avuga ko Nankubade ubwiwe yitelefoneye uwari arongoye abapolisi iryo joro, nawe aramurahira ko adashobora kwakira izo ntere ngo zipfire mu gasho. Bukeye ikiziga cya Arise Ntahokagiye cyatowe hafi ya Sodeko kitambaye. Babapolisi bo mu Ngagara barabonye ko ari wa mukenyezi banka kwakira mu ijoro. Arise Ntahokagiye yapfiriye hehe? Yasandavye isaha zingahe? Aha nta nyishu kugeza ubu. Amatwi adusomera umupolisi yanse kwakira Arise Ntahokagiye yoba yaragiye kuvyemeza muri polisi judisiyeri co kimwe na Chief de Quartier waho Arise yakubitiwe. Amasoko yacu atanguye kwemeza ko wa mugabo nawe yoba yarahembutse akanyoromba akikura aho abapolisi Nankubade bari bamutaye. Aha nta muco ukwiye dufise. aho gutanga umuco na kupade yarungitswe gukora amatohoza muri Chadi ivyo mu Burundi ni amayobera mu misi itatu yakurikiye igandagurwa rya Arise ntawukagiye General Isidore ndiho kubwayo yarungitswe muri Chadi ubu ari mu bahinga batatu bishira hamwe Seyase bajejwe gutohoza mu mabi yakorewe abanyagihugu ba Chadi bitavye imyimenyerezo yo kuwa 20 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2022 imyiyerekano yahitanye ubuzima bw'abarenga 50 abandi barapfungwa baraborezwa igufa na kubade wenyine muri 2015 yagirizwa kuba yaraboreje igufa abarundi biyamirije ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza none ngo niwe agiye gutohoza iby'abanyagihugu bakorewe amabi nkayo muri Chadi akagenda n'uwiciwe ku rugo iwe atari bwahambwe atamatohoza amukozwe ko wenyine Afrika yacu yaragowe n'ukuri kuwa 24 z'ukwezi kw'12 umwaka wa 2022 na Nkubade yaragarutse mu Burundi ariko amatohoza ku rupfu rwa Arise ntaho kagiye nta ntambwe ariko aragira wa Petero nkurikiye akunze kwagiriza abantu nta kiganiro aranabikora ko mu ntumbero yo kuzimagiza abapolisi babiri bararira na kubade barafashwe bajanwa mu mpimba ariko umukuru wabo ntaco abazwa Arise ntaho kagiye yari aje kurondera iki kwa Nakubade ko bari bamanye mu gatondo ni kuki Nakubade atatabaye umuhisi kubera iki aho kurungika Arise kwa muganga Nakubade yamurungitse mu gasho byagenze gute ngo Arise atabwe imbere ya Sodeko kubera iki Arise amaze gutorwa ikiziga na kubade atavuze wishe uwariwe ninde yabujije kuvuga iyo Arise yakubitiwe kubera iki hari iterabwoba ku bakozi ba Buja Coffee ngo ntibavuge ibyabaye iyi dosiye ni ikintu ikindi gipimo gikomeye ku butegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye aho yorahira kuwa 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 yemeza ko abarundi ko atanu umwe azohanwa ahonyoye agateka ka muntu ngo nuko ahambaye ubwo aracavyibuka ejo tuzobasangiza amajwi yatabarije Arise naho kagiye ku mugoroba wa 4 z'ukwezi kw'12 umwaka w'ibihumbi 2022 tuvuye kuri iyo nkuru tubashikiriza nyine reka aya makuru yacu twabateguriye tuyabandanyirize kuri aya nayo nyine ari kuvurwa cyane aho amabariyeri mu mabarabara yagabanijwe ingingo zigabanya ibibanza igipolisi cy'u Burundi cahora gisuzumiramwo ingendeshwa ivyo zunguruje n'abiyunguruza ku mabarabara atandukanye tuzisanga mu rwandiko umugenduzi mukuru yarungikiye abarongoye igipolisi mu ntara zose kwigenekerezo rya 4 nzero nkuko tubisoma kuva ubu intara itegerezwa kugira ikibanza cishuzumira poste de controle kimwe kiretse intara zimwe zimwe. Ivyo bibanza by'isuzumiro bikaba byerekanywe neza aho bizoba biri. Abagendesha ivyuma bitandukanye bakaba bakenguruka iyo ngingo kuko ngo uretse uguhagarikwa kenshi mu rugendo rwabo byatuma batakaza umwanya ndetse nk'uko bamwe babyemeza ngo hakaba hanashobora kuba intango ipfumbatishwa ry'igiturire. Ikirindiro kizusuzumwa kikazoba kiriko abapolisi batatu bagizwe n'intwazangabo, umupolisi w'igisongerezi akora nk'inyamiramabi opije, hamwe n'abapolisi bane bato bato kuri icyo kibanza, kandi akazotegerezwa kuba hari ibikoresho bitandukanye kugira igikorwa cyo kusuzuma uruja n'uruza mu mabarabara kigende neza nk'uko tubisanga muri urwo rwandiko rwatewe ko umukono na Frederic Udomo, umudenduzi mukuru w'igipolisi mu Burundi. Banywanyi bacu rero turayikengurutse cyane kuri mwe mwese mwariko mudutega yompi kuri aya makuru twariko tubashikiriza binyuze kuri mbonesha kure yanyu ariyo yacu ya Iwacu TV. Wifuza kuza ubu wa mbere ushikirwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya kugushikiriza, icyo utegerezwa nta kinini no gufyonda kuri sabone chanque se subscribe kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi utsubu wa mbere ushikirwa navyo. Kandi kanyara andi makuru turiko turabatohoreza nayo nyine turabasaba kuza kuyatega yompi. Ibe byiza, nivyo ndabipfurije.